Nā, kia hoki atua nō tātou ki te whakataetae kapa haka ki roto o Rotorua. He mapihi maurea kua kitea i roto i tētahi o ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau. He mate tōna kāri i te mōhiotia whānuitia. Engari e kore ia e whakatītahatia. Aha kua te aha, anei te pūrongo motuhake, ara paira tāwhai.
Koinei te kura kaupapa Māori arohe o Māngere. He waiwai tapu ki ngā whakataetae kapa haka a motu mo ngā kura tuarua. Heri te hanga o te kapa ki e rao te motu. He oi ki te āta titiro koe ki te puku o te rārangi tuatahi, te rā tētahi māpihi maurea.
Koe ata mea poto o te rongo pūnei. Nani kai te kahai ai te hari nā mahi kapa haka. Aha kua tana mate, aha kua te aha. Kai te kahai ero te wana mahi kapa haka.
Ko Monique Te Moana tōku ana e tōku inoa e te kaimawha o koe tau.
Kei te pāngia a Monique Hine Mahana Te Moana e te mate Turner Syndrome. He mate e pānei ki te tipuranga o te tangata. He mate e puira mai anō i tōna whānau tangamai ko te huipera tōnga kāinga rua.
Just makes you shorter and just let it grow.
Konen vaike te kuia o Monique, nāna nei ia i whakatipu.
He uauai te tīmata tānana te mea ka kare hi a haere ki te hōhipera kia tirohatiro hi a tāna tinana, kia weroero hi a tāna tinana, he aua mataku nōna.
I roto i nā tau, tainua mai ki tēnei rā, he te rono tonu a Monique i nā tau mahatanga.
Everyone thinks I'm young and they don't know my real age.
E tahi wā pauri tonu e ia, nā te mea kua kita ia karea e tipu teitei pera i ōna hoa.
Kaore he rongoa mo te mate nei, e nari anei tana mahi i apō, kia pai ai tāna tipu.
Aha kua ka hāparani atumata kia Monique i apō, kua mahi koe tō ronoa. Ai, kai ta mahi, ai, kai ta harai mai nei. Whaka kenekene tenu mātai a Monique i apō, e nari kauti ai a te mahi.
He nā kau nui a Monique ki nā mahi a rihia, i aia e hakana, karite, kakaha ke rānei tana tū iwa e tahi atu. Aha kua rā nā whakahe.
Oh, she shouldn't be in front because she's dumb. And then I don't deserve my spot in the middle.
Aha kua kai te iti tana tina na ko tana waha o kairei.
Inā terere o nā poi me te tinana o Monique ki runga Tāmira, he pērā nō hoki i te mutunga. Hui anei te whakatinanatanga o te kōrero, aha kua he iti, he paunamu. Rā pāra tāwhai, te karere.